Ikura ni na watara tinapita injection ya Hangoli talwereri shikati wa Botswana kana kutia kana leha happening current situation.